wowe uri muri management ya DJ Fanny canke
jina bwo no mu management y'umuntu no gusa twara korana like supporting us no kuri Instagram wanje kusanga handitse ko under management DFTV canke DJ Fanny canke ugasanga turafite ugasanga ufite urupapuro rwerekana ndiko ndi mu management yewe nyuma mvuga ngo ndabishire open ko umuntu wese amenye yuko
yeah
ata umuntu fisi umuntu ushaka kuvuga ngo turi muri management no na umuntu adashaka management mugabo nuko gusa ashaka abantu bari serious kono ya
Isaac TV ho
hello hello abakunzi ba Isaac TV muraho mumeze neza cenda meze neza ndabifurije umwaka mushasha nkuko nabandi babwira abari umwaka w'ibikorwa urukundo munezero n'ibindi byinshi byiza byose bitobabeko murazi ko tubakunda cyane hama ni kimwe ku kindi murabibona kuri mikro ni mucyo santa la tarita behind camera juma jukes nonsi rero umutumire wacu nacyo nta byishimvuga reka abibwire abanza n'abaramutse wizi ni bon
you see design on bundi so ya yeah, I'm good.
Let me get out of go.
Yeah. Arakanyi.
Let's talk to you Yeah,
Arakanyi.
Nikima Kindi. Yeah. Avocado to Tangula, and I got to get to Kimbona. Changi, that.
She was.
Could it dare to activate?
She was an Ungugusa. Bon, Momese Fresh. Jackie was a challenge. She was a challenge, no Momese
Fresh.
Momese Fresh? Well, Momese Fresh.
Ah, Jamie, it's fresh. I'm going to eat it.
Supporting us, so I'm getting that shop for Shivi and my day, you know, give your man quality management. You look on Instagram, I want your cool sang and you call under management DFTV channel DJ Fan Changi Ugasanga traffic Ugasanga Surpa Pro Gurik and look on the management. Go just like in the air because you ain't your one from a government that we should open call. Munua is a menye yuko,
yeah,
at town and fissile moon shop going to the management. No, yeah.
I'm going to go to the school.
aji kina genda kubazi nuko jensha kumgiye umuhungu yoza kudraga uko ameze kose uto mwanga n'umuhungu ameze gute
no mwanga
uto mwanga
no mwanga
no yeah
uko yaba ameze kose
eh
n'ibintu bibiri bo cyambere ikituma nta mwanga cyambere niko no ba nta mukunze
ah kikindi
kikindi eh iki ikintu cyo tuma nta mwanga
eh
nuko nta mukunze urumva nta yindi shwa nodi ikindi ari hard work nyene akora cyane
Ah, ubu washomeye nka sekere zone tuzogira yo.
Simba umushomeye. Umushomeye gute ibintu byinshi mana yaguha ubwenge, yaguha amaboko, yagushize muri situa aha muri societe ahantu bakeneye ibintu byinshi cyane. Nawe nka uvuga uri gishomeye ni none.
Oya, nawe igaje umushomeye. Urabona none.
Uri umushomeye gute. Akazi, akazi sima kutonde kuri biho misi yose. Oya.
Sawa sawa byumvise. Rero abari rinzi natwe turakora.
Bo. Kurasa bose bayi?
Yeah.
Kandi baza ndabitswe bakunda. Sinyaza.
Ndo. Ko ndabakunda?
Eh.
Ndabakunda ki? Ndamukunda ahubwo mfise umwe. Yeah.
Mama.
Yeah.
Okay. Umusi dawashitsa ushaka gushika. Kubiboneka. Reka tuvuge kubiboneka. Ni yihe kado iri special wo kumva wo ha mama wawe ukavuga ati wow ti ndumva nyine ndamuhaye ico nashaka kumo.
Mama. Eh, nashaka kuvuga ikintu kuri special kuri mama mama ni kumumu. Vuga ni umva muri ico gihe ndashaka kuvuga ati muri umwanya me ni gihe mfise ijya kijya kibanza.
Ya,
kijya kiba. No, kijya kiba. Kwa kufise kira kintu, ego ashaka kufise kira kintu mugabo no niwe nuvuge ati je ndi responsable rero nzi kuza kufata mama wanje kule mama shako ashibya kujya mu bintu by'imihangayiko umva ageze kwa ruhuka you know muri cyo gihe rero nshavunga ni mama rundira ahantu poesha wicara nk'uko nyine rundira umuntu akugabira kwambika tu nyine umva akaba yicaye tu
yicaye sawa ngira massage Eh none umuntu akuze yoguma yicaye gusa urabizi nawe
nabo mugiye message norondira umuntu wo mu mama ya cyangwa umuntu ya umuntu wo mu mama ni bien
kwa ko mugabo
oya mugabo ni bikini
ni okay ni katse kugira gatatu nze ndakwibutsa wabuze kufisa memory nk'inkoko
ikibazo giye gatatu nuko nshaka kuvuga gute gashara ndakubaze ekipe y'igihugu inamba mu rugamba Iheruka mu higanwa ry'igikombe cy'isi cy'isi ryari
cy'isi ryari Oh my god miss Kani 2018
Yeah 2018
Eko
Urisi
Eko ndabye
Narisi wenye
Oh reka vugo ko nyene
kimuzi Ya 2018
ya Ngaha abafans ni bari kriye de correction
Yeah Okay Eka wacha baza kutubwira nimba ari cyo tutari cyo umva
Kazi cyanje nanje Oh ya ni Kazi cyanje re Kigira kangahe hagati y'umugore
Yeah.
Wawe mugezo w'umufise ukaza ufise n'umwana na mama wawe harabaye ingorane bisaba kurokora umuntu umwe gusa kuri wewe nuhe wowe urokora
umugore umwana n'umwana wawe
umwana wawe ego
nurokora umwana muri icyo gihe
umwana wawe
yeah
why
rero ndoke umugore n'umuntu kwanza so tuvukanye numva n'umuntu tubanye arafise indi shwa kandi afise ni draw yo kuvuga ati ndashaka kurondora undi mugabo icyo ni cyambere mama wanje nawe ya mama wanje
ndamukunda kandi niyo yaguhaye umwana
ya ndamukunda sawa
ndabizi
rero urazi mama nashaka mvuze ndi nashaka gutora uyu mwana koko ndashaka kugira mu bihe bikuru mu bya umvuga ndi namaze kuba umutama urumva sinisha uza gukazi gukora ngabe nge mwana akavuga ati ah vye pusha ngaho naje ndakurondera ikintu rwo umva muri cyo gihe yo mwana afise ikibanza kuri jiwe kuvuga nti shaka kumushiraho mu mwanya abandi bose ngashaka ndabahebye mugaho umwana wa kwansigana
bon jana thank you brema abandi nabo abakunzi ba TV baravuga ati baraza kuvuga nawe kubera bari bavuga ati
wowe urogrande none ari wowe
tewe none ahanyi je ndakubaza ibindi numbaze n'ucumbaze ndyo nkubajije
iza mbo je ndi correct muravuga ati wizi ari correct canke yasarishije aba ikindi ndashobora ikibazo cya kane ni nabaye baririmbye cyangwa abajournaliste batatu ugurana amahera ariko ukayabaha atakizera ufise ko bazoyagusubiza
mvuga abajournaliste en general
cyangwa abajournaliste batatu nabari cyangwa abaririmbyi batatu umva
mu abushaka reka mvuga mu bajournaliste
cyangwa abaririmbyi
cyangwa ntawe nzi neza nyine mvuga ati uri ndi si mugabo ibyo nibaza nyine nk'umuntu uratse ko abantu barabinyuma
delisi
ambere ni Idris nawewe nubwo ndahuzi nubwo tuko turakorana ikiganiro cyangwa ndi umuhipokrite nukuri nawewe ndaguhaye ntukemeba
mugenda gusubije nawe
nge nurumva nuba supprimer
nzoba nabashyizeho icyizere rero njye sindi kagiye mwenda ku
yego nibyo bona twiba dusanzwe kigira kane ubwishutinga nyampinga urumva nyine wari umenyereye kwanza ibintu bya kamera kubwo umuja kuri kamera
umva ni video ya mbere kandi sindajya mu yindi video umva n'ubwa mbere nyine sindabimenyereye
urumva ni yose ni cyangwa nyine urumva wayishoboye bigoranye director nyine ya urumva
yari ya seni ajya ndirimba
wayitoye nawe ubumvuzi yashu brave
bimatora isubiye mu gihe kirekire aho turagira wati ngo wapi nuri actinga fresh turagira wapi umva yashaka ndamwegera umukobwa sana ndamugeti no no jewe ndamubwira ni urumva jewe uko meze ndi muri video zo birara simunda gufata umukobwa hano sindabishaka tu mbashaka nene apo wishinga aho ndi pushinga tu
ugume muraba
gusa mfite system ziwanze murankoresha urumva ibintu nk'ibyo mugabo simbashaka bose ndamuhingire yumva yashaka ndamuhingire ndamufate tugire ibiki wi director bitubyane
ukabona kama kana kuvulu
ya umva yarambwiye ati ndamufate nkabwiye amani ingi gato ya kwanda byumvira ya mugabo
nabonye ko muzima usanzwe usanga
oya nabyo ndumukirisu
ya gusa twite ko nko mu yandi ma video kuko nzobanza bisohora indirimbo
nzozisohora
basi bitazo kugora cyane
ya gusa niyo mpamvu ndiko ndirinda gukora amavideo ari muri emotion kuntu y'urukundo ko wajya gufata umukobwa muri video rero biba bingoroku umva mugabo nzogerageza nawe
nkakora
ikibazo cya gatanu uvuga ni mu bakoreregi bawe ninde ubona agira akavuyo kurusha abandi bose
akavuyo taboy
kubera
nyine si muri negative we muri positive wenyene arumva n'umuntu ahashitse mumenyeranye mutamenyeranye
mvuru peace peace
eh peace peace urumva rako kuvuga ndahuvuga
so
na tuzumva kazi nanti sanduka ga gatanu mu bintu ufise canke umaze kuronka canke umaze gushikako ni kihe kintu ubukibuze wowe uramahoro canke wowe uvuga ati ah ndahombye vraiment
mu bintu ufise
yeah
ah telefone telefone ndayibuze wa ndi je nuko numva buri kintu cyose nico gendeka fresh nagira telefone wa ku telefone umugenzi wanje wa sana yeah
cyane n'ishaka ushanga umustayiro utagiye kunywa kuri WhatsApp canke kuzindi shosho
nibyo shika bra nibyo shika byo umva no wambonye ko ari ubuzima bushasha ngiye kubamo
ama va ko yitunga
eh
wari bari gute
ya mu cyo gihe umva umbajije mu bintu maze kuronka ya mu cyo gihe umva nakazi nyene bica bisaba ko umana na telefone
kwatsa cyane nyuma
cyose cyane nyuma ewa turangize kabisa numva ni niye kamere yawe abantu badagukunda wiziko kamere yawe abantu badagukundira ko uwa wiziko uwo mvuganye giye kuri kamere yanje abantu ni bankunda
bon kamere yanje saki no abantu badakunda gukunda nuko sometimes ndugaye
urugaye
yeah
good
bara abantu uvuga ati umuntu vraiment I open mind
bara forunka kupa okay bara forunka kupa
oya pana gukupa genre ariko umuntu mumenyeranye nyene mumenyeranye kwa ko nk'ubu umbonye ndiko ndavuga cyangwa nawe ndakubonye ushaka kumenya yuko nyene ubwuru ya ibyo wanka
umvura uri calme sana
oya sindi calme vraiment je ndafise bush mugabo mumenyeranye ibintu nkunda cyangwa nyene nk'ukuntu nyene mba ndiko ndahayagisa kunumba meze avuga uri ah uri ugaye niko nyene nica kintu nyene mba abantu badahora bakunda sino ari kuvuga gutera inkuru ki byose ni bon
okay
kazi cyanjye nandi cya nyuma ama TV online ahangaha mu Burundi ni kihe kintu uyakundira cyane ikintu uyankira
what the fuck dore skino uvuga kwanza ikintu kwanza ndayankira amatijo nga umva baza igihe cyarenganye
cyarenganye
umva barondera umuntu igihe cyarenganye mu bisanzwe
gutse
ni ikintu nshaka kuvuga ni bari update like urashobora nje nk'ubu ndashobora kupostinga posti wanje meruka kupostinga kuri Instagram ndashaka kubaza posti wanje meruka kupostinga kuri Instagram ni jewe kuri jewe oya jewe
you are ha fredia si ndagukurikirana kuri Instagram
umuriza vraiment umenye shama kuri ndagukurikira
umuriza oya ndagukurikirana
aje kugirisha
interview kuri Instagram
no je posti kuri Instagram kuri Facebook biba bijanye ukuntu urumva je mbira posti meruka kupostinga kuri Facebook
jewe ndagukurikirana mu buzima busanzwe sindagukurikirana kuri social media
Je vous m'a vous sans que wanje uri kuri social media ku muri
you know
umuntu umvise rero none umva gute wo
update umuntu ubwiwiwe umviriza umuntu ubwiwiwe
numva
nkubu nyene ndashaka gupostinga ndagwaye ariko ugasanga bibereye uko nyene umva
yego muri cyo gi maze je ndumuririmbye umenyesha makuru je ndapostinze ati ndagwaye Mwisho gihe abafanzi banje bakinye kumenya yuko ngwaye. Nawe akazi kawe. No. Akona akazi kawe ko muri kumenyesha makuru. Utegeza kuvuga ati.
Ndatuma cyane urumva no tumamenya ati. Uno musi.
Ndabonye amakuru.
No tumamenya ati. With design uno musi yiriwe he. Uno musi ari mu bikorwa bya.
Nawe yo wagwaye. Ni muri rimwe.
Sinabikunda no
kuvuga. Yeah, ni muri rimwe ya masengesho ya kene
abafanzi. Abafanzi.
You know there.
Abafanzi ari plus que fan.
No umva umuririmbya postings ikintu utegereza kugikurikira ngo nakazi kawe umva urumenyesha makuru niba kazi kawe utegereza gukora
si ibintu ukunda gupostinga cyangwa nundi we sindabikunda je fata bijya ni hajya ama social media ni liye kugira kwiyamiza ikintu nk'ibyo ntaba ari ukuri
kumuntu none ngenda kubaza je ndo muririmbya urumbona imisi yose
sindakona imisi yose ariko ndavuze contact ya
ufise contact yanje
ndashaka kukubara
ufise contact yanje sibyo kuri nuzya yanje kuri statue wanje numunsi nashize kwiye
statue wawe aho nyine urifatishije ntura registrer mon numero kugira ngo kugira ngo mbone ama statue yawe
So,
with designer, can I shimire?
Following you, Kwanza Jew, Instagram, and I couldn't have followers, and Shaka followers, and
good Instagram,
yeah, Malaysia with designer, na Twitter, and the newest designer, YouTube, Twitter, na TikTok, na Facebook page, and newest design, it's not even too, yeah.
Sindakwije je kuri tweet kuko abatwipe ni bake mu
buru. Ya ni bake niyo mpamvu navuze tu abakurikirana tweet nuze ikiganiro cha nicho kimwe ku kindi ya baze kugira follow. Ya ba follow je kuri tweet abakoresha tweet.
Nta mpamvu mukurikirane ndibaza ko n'umwaka ge kuzana ibintu bishushe.
Ya. Uku kwezi tu I have a song. So nyine boy your song kwanza wa dedicate kwa August 2. Nawe nakundanye kwanza.
Nawe
nakundanye. Yeah. Nsiye
kandi
gusubira muri romantic so.
Nakunda gushaka abantu muri mood. So mubandanye mu kuryoherwa na kimwe ku kindi ya Louise Design kuri micro ya Mucho Centre Teta behind camera Juma Jokes utaragira subscribe kuri hand. Uri kuri asigwa n'ibintu byinshi. Ama mugende kuri channel yiwe mugire subscribe kugira cyo gisasa umuze mu baba mbere kuki bonera. Trakunda chane, ciao ciao.
Isaac TV. Oh.